sadaki ke ce nake mafarki a zuciya na aji shauki